Governor Chukwuma Soludo Anambra Tago onye isi oche otu jikọrọ nne mepụta ngwaahịa n'ala Nigeria kpọrọ Manufacturing Association of Nigeria MAN na South East bụ nke jikọtara Anambra, Enugu nakwa Ebonyi State bụ Lady Ada Chukwudozie. Governor Soludo n'oge Anambra ta Lady Ada Chukwudozie na njem ọlụ mbụ bụ nke ọ bịara n'obi gọọmenti dị n'Ọka kenere ya maka ya bụ mbuni ebuniri ya nakwa nguzobe guzobere ya ma gosipụta nkwenye nwere na ezigbote njikọ aka bụ nke dị n'etiti otu MAN nakwa gọọmenti Anambra State nye ịkwalite etu esi emepụta ngwaahịa nakwa mmepe bụ nke ga-aba ụba. Onye nakọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Valentine Mbadoga ji akụkọ a wee bịa n'uju.
Akọwapụta na ndị na-emepụta akụrụngwa n'ụdị dị iche iche bụ ndị dị nnukwute mkpa n'eto si metụta mmeghe obodo. Gọvanọ Soludo kwere nkwa inye ha ezi nkwado site n'ime ka Anambra bụrụ ebe izi ga-abịa ha n'obi mgbe ọbụla ha na-eche echiche iwube ụlọ mmepụta ihe. Gọvanọ Soludo gara n'ihu rụtụ aka mkpa ọ dị ịna-akwalite ihe ndị emepụtara na Anambra Steeti ya na mpaghara ala Igbo, ebe gosipụtakwara njikere ya ịkwado ndị na-emepụta ihe n'ụdị dị iche iche iji nye aka ikewapụta ọrụ nyegara ụmụ ntorobịa na ime ka uto akụnụba Anambra na-aga n'ihu. O gosipụtara olileanya o nwere na Lady Ada bụ onye nke ga-eji ọkwa enyere ya wee jere ndị mmadụ ozi etu o si kwesị. Lady Ada Chukwudozie n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ mere ka amata na ndị otu Manufacturers Association of Nigeria bụ ndị nke nwere nnukwu aṅụrị ịhụ na Ọkammụta Soludo bụ onye nke na-achị Anambra n'oge dịka oge ugbu a, ebe o mere ka amata n'ọdịnihu Anambra bụ nke ga-akawanye mma. Lady Ada kwere nkwa na ndị otu MAN bụ ndị nke ga-ejikọ aka ọnụ ha na gọọmenti nke Anambra Steeti iji mee ka Anambra bụrụ ịgba, ebe ọ kọwapụtara na ebumnobi ha bụ ịgba mbọ hụ na na-akwadosi ike ihe gbasara mmepụta ihe na mpaghara ya nakwa ịkwalite ọnọdụ mmeghe. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na mmeghe obodo bụ nke dịrị mmadụ ncha ma kọwapụtakwa mkpa ọ dị ime ka mpaghara ebe a ga-arụ ebe ụlọ mmepụta ihe bụrụ nke ga-adị mma iji gbaa ndị nọ na ngalaba ahụ ume. Onye jọkwa chief of staff ihe gara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeajụi nọ na ya bụ mmemme, ebe Maazị Daniel Chukwudozie bụ onye nke soro Lady Ada Chukwudozie bịa bụ njem. Site na obi gọọmenti nke dị n'Ọka, abụ m Valentine Mbadoga.